face when I'm with you. Jerusalem. Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze.
It's the same.